Erokamano kuom kete TV manoero mar kala. Wadhi nyime kod weche manyien. Moko kuom wakeini e kaunti mano ma Siaya koro to okwayo tend kaunti noero mondo osir pur manoero mar ohala ne mine kagiwacho ni dongruok mar uchumi ma pacho kaendi oyiengore mana kuomgi. Kotelnegi kod Mikai Tabitha Ogutu, gimedo ni piny owacho owinjore osir riwruoge mago eko mag joma wakeini kata women groups kendo miyogi sir motegno mar donjo. Eko bende oyudo sir ka mago eko mag kodhi kod tingni mago eko mag chako pur.
Nawacho ga ni society morora ma mine ok gin empowered, mana society ma ok nyal dongre. Chakruok mar dongruok mar kumoro amora en tiego joma mine, kendo sure ni ging'eyo ng'eyo manyalo dongo oganda kata e weche mag pur gi. Kapo ni dwaro ni mondo wagerre wadhi mbele, to joma mine nyaka bed e nafas mokuongo ng'eyo kendo practice weche pur. Koro anyo joma mine ni wadonjure pur, pur apura, pur mar ohala, wang'e nafas mopogore mantie weche mag agriculture kaka asewacho ni kata value chains mopogore. Cause ma bende wantie gi mage SACCOS miyudo can help us at some of these challenges. For example, kaka pur mar gwen. SACCOS gi kuno loso a very good, very SACCOS kata cooperatives. To ukao gwen mama jo pidho. To unu biro timo value addition, tutimo packaging. Unyalo, nikech mashinde go unyanyio, kune serious economic.
Turwa bende adwa ni kikwed kod kijandewa. Rawere, kik gibed ni bed odikiny ka piny oru, tisedhi i stage mar bodaboda, isedhi i market, i shopping center, igoyo ajua kuro, igoyo siasa kuro. Jothurwa ka bed jomojiwre ni nyalo nyuolo mwandu to ginyalo nyuolo chiemo. Kigin, ma kijande kuchiemo tadwaro ni giromo ka gi plan. Ang'ono ma wanyalo timo mondo wanyuol chiemo mondo wamed pesa e mfukewa. Wan programs mag konyo yudhe value chains mopogore opogore. Obed mar poultry mar pidho gwen, obed mar apiculture mar pidho kish, obed mar cereals pidho bel, kata pidho oduma, kata pidho oganda, leaves, kata pidho soya, kata pidho sunflower. To mane mono e long rain season manyocho chakre mar higani. Wan kaka Siaya nyocha sirkal ochiwo tingni mapur ji e nengo yueyo mar siling 2,500 eka.